Mothers are a special part of our lives. After taking care of us for a long time, they deserve to be spoiled in a special way. And this Mother's Day, Crazy Buses, in collaboration with Sunbathing Coppola, has prepared a special package. An exciting and adventurous trip to Mangochi. There will be activities to spice up the day, such as boat riding and a mouth-watering buffet by the beach, and many other goodies. All these for only 35,000 kwacha per person, including transportation. This year's Mother's Day celebration just got hotter with Crazy Buses. Crazy Buses will depart at 6:30 a.m. on the 15th of October at Old Shire Bus Lines in Blantyre. Crazy Buses. Miles of smiles to your destination.
Obwande mukuryani
achimwene kaya mubeze bwanje kumangande muliko kuno kuchikumbene hai ndithu masiku akupita sikudandaula kwenikwene amwene kodi ndidandaula bwanje pamene tsiku lililonse akweze basi zakumandigulira setampa amwene lero agoloswa manduze kuti walimba ntima akufuna maya yake ana magetsi akwere nawo chombo chapa mwamba chakweze apite nawo kunyanja basi akuti mazazi day isamangokhala yoti basi azibambo ziwanyamata ulindu wa kunyanja ngatina wabereka ni nyanjayo ayi akuti akufuna kuwaonetsera mai yake chikondi powalola kuti iwowo apite kunyanja na nzawo pa basi yakweze ndamuuza kuti ndiwe mwana wa nzeru kwambiri ukapitirizatu ngati izi udzakhala mwana wodalirika mpaka na ntsogolo osati mavuto amulamu athu ali apayo kafadala ishai akungokhalira kutiputira milandu basi pano ndiye wamanga zingongo mmutu kafadala ngati wankazi ndithu ndidamuona akutulukira chapoteropo simamudziwa ndithu KD nanga sikamutu kasintha ndi mangongo wamangawo kamutu kachita kubulungira ndi umuoneka ngati chantunga namuuza kuti chabwino kwinako kumayiko anzathu ngati kumangandeko anthu amamanga zingongo koma mwina osamanga kutengera zilizonse simitu yonse imene ikhoza kumangidwa mangongo ndi umuoneka bwino ilipo mitu ina ntchito yake ndikungoheda mpira basi osatiza mangongozi nampase chitsanzo cha makosana ena amenenso amasunga ndevu namuuza sitonse amene tingasunge ndevu numuonekana sobwino alipo ena ake kuona dzindevu dzokhazo koma mwana ndiye kulira kumaonekanazo ngati chimajoti china chake adalota wina wake mubuku tinawerenga tili ku sukulu lija zindevu zazikulu munthu poyenda umakhala ngati wanyamula chisa cha njuki koma ndikumbutsa ena ake achimpeni tili ang'onoang'ono adalipo achimpeni amene mmudzi mwathu timawatama ndi nkhani yofula galu adali adzindevu chifukwa mwina nthawi yometera ndevuzo adalibe amenda ndi chimpeni chachikulu chofulira galu mpaka na galu adawaloweza akangona ndevu ndiye kumakhala kuwuwa osati masewera mmene ndakamba za njukimu ndakumbukira dzonzi aja njuki zimakoba mwezi wa Juni zimakhala zotsekemera kwa basi ndikudziwa mwina ukumadzifunsa kuti dzonzi koma alipo ino alipo pachatu iwo zolongolwa sikwenikweni zimaoneka kuti pakatipa mmene tidakambira mucha analipo ena ake amene amachita nawo mantha ndiye adayesesa kuti dzonzi akhale patali powatumizira angongole adziwavutitsa wangongole osadziwika womwe wachokera amweno koma munthu wokakamira kwa basi kuyesera kumudandaulira amangole ndikufuna ndalama zanga ndaononga ndalama zanga ine basi kwese umuda ndaulia kutama mwene amwene tagwiri gani nkosi inu iya isendu kuhiva nufrandu la maza anga ine hapo bi ndikalanda jini jonse nsambi zeni zeni mungalifu soduko divano nkani manager sopano ili vati sidi kudzua kuno kuti ya tabanji zone kankati mwina mwake ameneswa nka kolezera nkani manager aranganidwa pano ndi nkhani zina za kuntambo ntambo ndakamba kale nthawi inayake kuti mwina tu nkhani ya dzonzi ena ake akumakolezera dala chifukwa mwina akumakhabe ndi mantha kuti nthawi inayake dzonzi amadzatabwitsa anthu pamene sakumuyembekezera munthu wamkulu amadzayimika galimoto kwichi nkufunsa kuti kodi inu nda dzonzi iungudzati inde bwana basi kwerani galeta langali lero inu ndikadya ku nyumba kwanu pena pake anthu ena ake amadzayira sunawo mantha kuti mwina tu munthu wamkulu akamapuma akhoza kutidabwitsanso kuasira ngoni wa chinthuchi mwina ndi chifukwa chake amawautsira nkhondo pano azindikira dzonzi zisakufunanso ndi awasiya pano akupuma alipe akumangodzi jambula zithunzi khethekhethe basi nkumangoponya akutsekelera atavala mandala awo kungoti nkhani za nthale zachimwe kaya pano gulaji na kafalala watu omanga mangongo koma chosejo nkhani ya manja ima muvuta ayu akunga nala nkula kuti awa abusa ni gulaji wa repela bula ni ife anta mpo ntambo arepela basi ni masega na magetsa wangaye kuti arepela soliti awuri masiku handed amene alipampando nene mata koma zoona masiku 100 ni miezi itatu yeni ndieti mafuna kuti chiti chose chikaichita sintha masiku 100 pamene apumbwa odya lokoti ku nyumba ya chifumu dzaka 5 zikumakhala zovuta kuloza kuti kodi kudachitika chiyani anthu ena ake akamayima pa chulo ndikumala nkhula lero lino kuti mwaona Obwande anakunamizani tu mwaona tinkadza kuti sizingatheke mwaona ndikumangodziwa kuti ndale tu zachikalekale izi ndale zongofuna kuti balalitsa anthu akumudzife kuti basi tingokhani mkwiyo wina wake mzaka zose 5 kunena muona ntima antambo ntambo lero lino sangaime pachulu nkumanena kuti mwaona alephera inu ena adatiuza kuti tisinthiratu ife tisanduka Jeremani Obwanta safe alolida akuti tidzikulumunya chizungu madyedwe athu akhala chizungu maendedwe athu achizungu mudzi wathu achikumbeni uno ukhala ngati ku Ulaya zaka zisanu munali pakala zochitika zaka usaoneka kwenikweni zaka zisanu tinasaukiratu kusaukitsitsa mpaka na kufika po matchuka ndo umphawe mpaka na maiko anzathu osaukitsitsa nkumati mvera so chisoni umati kumata kadzuonoka ndi kumanena kuti inde nafe ndosauka koma manyasa wanso ndi anyanya basi inu mukhale wapa mpando wathu wa maiko osaukitsitsa za Europe zija zinathabwanji kaya ndi chifukwa tikumaseka ena ake akamati mwaona alepheratu nene kumadzifunsa kuti miyezi itatu tidzima pachulu kugwira nchiuno zoona ndayi tangona kukhala kumudzi kuno kumadingeni koma ena afenso timaganiza amwene zaka 5 zapitazi zinali zaka zomvesa chisoni zimene silingaelekeze ndi pangono pomwe ni miyezi itatu zaka 5 anthu anagawana dziko lathu kupereka kwa obwera simungakhulupirira chimwene kuti ngakhale mudzi mwathumu kumudzi ngati kuno anthu ena ake malo athu anagulitsa ndi manda omwe kugulitsa kwanza anthu obwera ndifake tu amakhana zo mphamvu zomatiuza kuti dziko ndi wano koma ndalama yekha ndiye ndi wathu kumachita nyasi zosakhala bwino achimwene mpaka na anza athu obwerawo anafika poyala mphasa ndikumatitenga ngati ena afenso si anthu akafuna kugula katundu msitolo zathu zikuluzikulu ena afeta ima panzewe wautali iwo sayima nawo umangozindikira katundu awo anthu akutulutsa agula nthawi zanji anampatsira ndani ndalama hayi ndithu zosadziwika akungowapatsira katundu alipe ena fetu mmenemo tikulimbana kutuwitsana ndi dzibakera kulimbirana makula bokosi kumabwalo za milandu hayi ndithu nkhani zawo sizimadziwika kuti zimayenda bwanji kundende zathu samakhalako chonsecho kulakwa ndi chilakwire nicho kumenya abale athu ogwira ntchito kwa iwo kuzunza atsikana athu opemphapempha mmizinda koma nkhani zawo ndiye sizimadziwikanso kuti zayenda bwanji mmizinda yathu nkhani ya ukhondo simawakhudza nkomwe kuno sikwao iya opendani nyumba zao zopochoka pochoka zosakara bwino eni nzinda amangozi yangana ukazilemba mitanda yofira kuopheza kuti ha tigumula zimenezi tigumula madzulo kupita kumwe kokauza musadandaure etu ndizijanala nkula masana zijeti tadzingokhani mabwana ntima pasi sitingagomule imene jani nyumwisa chabe dzaka nkumapita mizinda yathu iliyo nyasa kwambiri anzathu obwerawo akumachita kuyaneka dzimite mwende dzawo mizinda matewera awo ipitsira anawo akumaponya pansewu mizinda yathu koma akonsolo sangalankhule kanthu sangachite kanthu anzathu andi ndalama ife tangokhalani dziko basi koma ife kungoyerekeza kumanga kachiza kathu koti mwera tidzigulitsa mothobwa amachita kubwera pakati pa usiku ndi zimakako asilikali ampholopolo mbwe kudzagwesa tikadandala kuti nanga bwanji akuti Obwande lamulo lipo sabhavu koma anzathu obwera mphamvu zawo zimaposa lamulo ndakwiya zedi
tata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Obwande kuda kunyasa lange sunga mpenzi
Seba kwenze buses. Veneche wapakisa ulendo kwa upusu kweniso wambra kufuska. Chukacha makochi gitu, za nyofu nyofu kweniso ya kusunga nyengo. Seba kwenze buses. Tizapano na makani ya webi. Kumanyisikani makasomara gitu, kutimitengo hii tu. Ichai ndasinde chara, chuka ulendo kufuma kumzutu kutoku blantaya. Ni 20,000 kwa chayeka. Nipo sanga madumula tutikiti na kuwerela. Mugulipira 34,000 kwa chayeka mwenu. Ulendo ufuma kulirongwe kuhisa kumzuzu ni 12,000 kwacha. Usanga madumia tutikiti ya kuwerera ni 21,000 kwacha. Viwe mkumia kukweze buses ni vinane. Nivo imo usange mwapanga advance booking ya 5 days. Mzuzu to Blantyre mwaza mlipa 17,000 kwacha. Nivo kulirongwe 10,500. Kweze buses. Ulendo ukala mwakumasuka. Kugaona namu makastomara masnacks na madrinks. Kurabiria screen intowa yose. Weniso ka eya kunkapira katumpepo tuzizimu. Kwa ambula kuruwa internet ya ulele. Vyose mumo.
Pakunyamukira na kufikira basi za kweze kuno kumsuso. Mpachikoma house kuseri kwa haa referring station. Nyengo ya kunyamukira ni 7:30 na mleje. Ndipo ya kufikira ni 5:30 na mise. Kuti mutumulire yetu tiketi yinu kumsuso. Yembani pa 0-882-946-650. Kweze basi. Miles of smiles to a destination.